tahadhari la corona, kazi zimefungwa, shule chuoni zote zimefungwa, kanisa pia zimefungwa.
Sote tujihadhari.